Molweni, igama lam ndingu-Akhona Mxathule. Kule ivideo ke siza kwenza ukuthi kutheni le nto kuthiwa yi-lattice multiplication isebenza. Yinto ke engqalileyo kwii-videos ezidlulileyo bese siyenzile kodwa masijonge ukuthi siphendule uba kutheni nyhani isebenza uphindaphindo oluyi-lattice. Into esizawuyenza ke ndifuna ukuthi silungise siqalele le qhake siphinde sicacise uba kutheni isebenzile. Sino-2 ke no-7 wakho ubabhale ngolwa hlobo, ubhale u-4 wakho, ubhale no-8. Siza kwenza kanye kanye ngolu hlobo besenze ngayo le. Senze i-column ka-2 no-7, saze sanika ke ngoku u-4 umqolo no-8 umqolo. Size ke ngoku sizoba umgca wethu oxwesileyo, kuthiwa zii-diagonals nge-English okanye ngesiNgesi. Sizobe ke imigca yethu exwesayo. Indlela ke yokucinga ngayo ukuthi ibhokisi nganye okanye umgca nganye yindawo yenani elithile. Yabona lena sendiyizobile yindawo yenani lokuqala. Indawo yenani lokuqala 1 uyoma ku-9. Elandelayo ke ngoku le yona ikwindawo yeshumi okanye indawo ye-10. Elandelayo ke ngoku elapha ekhohlo izawuba yeye-100, yeye-100. Xa kusithiwa 100 and tontoni, 100 and tontoni. Aze ke ngoku umgca wethu wokugqibela apha kule sums yenzayo ngowe-1000 uxolo, ngowe-1000 nguye ngona nini siphindaphinda inani. Kufuneka siqinisekise uba siyibeka endaweni yayo elungileyo. Uba ngabe kwindawo ye-10, siyibeke kwindawo ye-10. Ndiza kubonisa ukuba ndithetha ukuthini ngaloo nto. Sithi ke ngoku u-7 umphindaphinde ngo-4 ulingana no-28. Sizawubhala ke u-2 sibhale u-8. Senza ntoni kanye kanye? Lo 7 ke mqaphele ke ngu-7 nje oqhelekileyo. Lo-4 kanti yena lo-4 ke nguka-48. Ndifuna uqaphele loo nto ukuba ngu-4 ka-48. Ngu-40 ke lowo umdibanise no-8 xa sesimbala itshibe ngu-48. Loo nto ithetha ukuthi ngulo-4 umele u-40 okwindawo ye-10. Yabona xa sesiphindaphinde u-7 umphindaphinde ngo-4, simphindaphinda ke ngo-7 umphindaphinde ngo-40. Sithi 7 umphindaphinde ngo-40 ayingo-28 nje, ngu-2 no-8. Loo nto ithetha ukuthi ngu-208. Singacinga ke sithi 200 umdibanise no-10 ile nto kanye ke le siyibhalileyo. Sibeke u-2 wethu endaweni ye-100, sabeka u-8 wethu endaweni ye-10. Ize ke ngoku lowo nomgca uxwesileyo usendaweni ye-10. Sizawuphindaphinda u-7 ngo-40 sibeke u-8 apha endaweni ye-10 itshibe ngu-8. Loo nto ithetha ukuthi ngo-10 abayi-8. Sibeke u-2 wethu endaweni ye-100 itshibe ngu-200. Ithetha loo nto ke loo nto uba ngu-280. Xa sithi ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-4, ungathi hayi lula ke xa ndithe 2 times 4. Kanti ke lo-2 ngu-2 ka-27. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku u-20 umphindaphinde ngo-40. 20 umphindaphinde ngo-40 ngubani? Ulingana no-800. 8 unozira babini. Siphindaphinde ke mhlawumbi sithi u-2 umphindaphinde ngo-4. Sitsho sibe no-0 no-8 xa sithe u-2 umphindaphinde ngo-8. Qaphela ukuba simbhale phi lo 8. Simbhale kwindawo ye-100. Xa bebesithe u-2 umphindaphinde ngo-4 ibizawuba ngu Njengoba ke sibhalile apha ikhangele ngathi siphindaphinde u-2 ngo-4 kanti besiphindaphinda u-20 ngo-4 itsho ibe ngu-800. Yindawo ke le ya-100, loo nto ithetha ukuthi lo 8 simbeke endaweni ka-100. Siqhubeke ke siphindaphinde u-7 phindaphinde ngu-8. Lona ke ngulo 7 oqhelekileyo nalo ngu-8 oqhelekileyo. Loo nto ithetha uba ke akho 0 wongezelelekileyo, uzovela uphindaphinde nje. Ubeke u-6, sitsho sifumane ukubana u-56. Loo nto ithetha ukuthi ke u-5 wakho ukwindawo yakho ye-10, aze u-5 wakho ukwindawo yakho ye-10, u-6 kwindawo yakho yokuqala. Qaphela ke ayingo-2 umphindaphinde ngu-8. Siphindaphinda ke u-20 umphindaphinde ngu-8 ulingana ke no-160. U-1 kumbeke endaweni yakho ye-100, umbeke u-6 oo-6 bakho abayi-10 ubabeke phayana, ubeke u-6 wakho. Ngokwenza le nto ke le lattice multiplication sibeka amanani wethu ezindaweni zazo ezilungileyo ezizawutsho ke ngozikunike impendulo yakho elungileyo. Sibeke u-1 wethu endaweni yakhe, sibeke amanani ngokweendawo zazo. Ugqibile ke ngokuphindaphinda, ungavele ke ngoku udibanise. Masidibanise ke amanani wethu, sathi u-6 u-6 ke lo ngoba kwindawo yakhe yokuqala, sithi 8 umdibanise no-5 umdibanise no-6, 8 umdibanise no-5 ngu-13 plus 6 be ngu-19. Uqaphele kuba siyibeke endaweni yethu ye-10, u-19. Okanye singathi u-9 uze ke ngoku ubeke u-1 wakho umxhome phaa endaweni yakho ye-100. Size sidibanise ke ngobonke oo-100 bethu, sithi 12 umdibanise no-1 umdibanise no-2 umdibanise no-8 umdibanise no-1 ulingana no-12. Sibeke ngoku-2 endaweni ye-100, sibeke u-1 kweyakhe indawo. Ulandelayo ke ngoku sibeke u-1 wethu endaweni ye-3000. Sibe sigqibile, sibe siyifumene impendulo yethu. Sidlule ke ngoku siye kwingxaki enkulu, lena ibiyindawo yokuqala ngoba siphindaphinde lo 9 ngo-7 aba ke ngamanani aqhelekileyo ibe ngu-63. Sibe nendawo ye-10 yethu, sino-10 abayi-6. Xa besiphindaphinde ke u-9 umphindaphinde ngu-80 ibe ngu-720, ibe ngu-100 abayi-7 oo-100 xolo abayi-7 sitsho ke ngoku sibe no-7 1 uze ke ngoku ube no-9 umphindaphinde ngu-80 ibe ngu-720. Yindawo yethu ye-100 ke leyo, 720. U-7 uzambeka endaweni yakho ye-100, ubeke u-20 endawo yakho ye-10 ngo-10 ababini. Ungaqhubekeka ke ibe yindawo yakho ye-1000 lena, ibe yindawo yakho ye-10,000 lena, ibe yindawo yakho ye-100,000 lena, yona ibe yindawo yakho ye-million. Yeyona inzima ke le, kodwa uba uyenze ngolu hlobo walandela le nto kuthiwa yi-lattice multiplication ngekho ube uhambe kabi. Jonga ke uba kule bhokisi ikhangele ngathi sivele saphindaphinda oo-4 ngo-8 safumana u-32, kodwa ke ngokwamanyani siphindaphinde u-400 ngo-8. 400 umphindaphinde ngu-80 utsho ufumane ke ngoku u-32,000. u-400 umphindaphinde ngo-80 ngu-32,000. Indawo ke indlela esinoqinisekisa ngayo uba uthe u-2 endaweni ye-1,000, u-2 wakho usendaweni yakho ye-1,000, sabeka u-3 endaweni ye-10,000. Ngo-10,000 abathathu ke no-2,000. Ndiyathemba ukuba loo nto ke yenziwe yakuthi ucacelwe le nto kuthiwa yi-lattice multiplication ngesiNgesi, uphindaphindo ke luphindaphindo olwenza ukuthi kube lula ukuphindaphinda ngoba uvele ubeke amanani ngokweendawo zazo utsho ke ngokufumana impendulo yakho. Ndiyathemba ukuba nawe uzawuzenzela ekhaya uzifundele uba yenziwa kanjani le nto kanye kanye. Enkosi ke.